Me te aha kei te whiriwhiri tonu ngā iwi rā, me ahara rātou I tēnei whakatau a te kāwanatanga mō rau kūmara, he kōrero kanohi ki te kanohi, te hiahia o rāua. Hā, kinekine I nāene, he whakangungu ngātahi te mahi a te kapa futupōro Māori mo te wā tuatahi, tā rātou mahi I te rānei, I mua I tā rātou tākoro tuatahi o tēnei tau nei ki te kapa Barbarians. Nā, he whakapuaki ake I ngā kōrero o te wā mō tēnei kapa Tai Ea o tātou, me whakawhiti atu tātou katoa I nāenei ki tā mātou kaikawe kōrero, kia Irena Smith, Irena.
Ara noa tū ngā piki me ngā heke kua pā ki te ao futupōro Māori I roto I ngā marama kua hipa. Ko te mahi nui I nāenei mō te kapa he hiki anō I te mana o te poraka Māori I runga I te papatākaro. Ko tahi te whāinga a te kapa Māori.
The focus is about bringing the mana of the Jersey back and that's why it's so important that we have a good performance.
Kua hoki anō te kapa ki runga I te papatākaro, I tēnei te tau whakanui I te rautau mo te whutupōro Māori. Kaore he kapa I te rātau, ā I roto hoki te whutupōro Māori I te raruraru I ngā maramatata nei, no te mea kaore te uepu Māori I hiahia ki te tuku I te kōrero whakapāha ki ngā kaitākaro o mua.
The controversy was surrounded Māori issues, not necessarily the team, and the team's about rugby and we're just looking forward to the games.
Te kaumārua ngā kaitākaro hau e hī kakāna ki te kuhu I te poraka Māori. Pēnei ia Robbie Robinson. Ahakoa te kirimā, ai marika, he toto Māori ōna.
Ko Taupiri te maunga, ko Waikato te awa, ko Angaro te marae, ko Tainui te iwi, ko Tainui te waka.
Kei a Liam Messam te mahi nui ki te hautui te kapa ki te mura o te ahi.
Yeah, I thought the boys trained well today. It was obviously our first time here as a team and the energy and the intensity was there that we need for these coming weeks.
Getting back, getting in position, talking off the ball.
Inā te kotahitanga o te kapa, ko te pātai, mena ka eke rātou ki ngā taumata e manokohi ana. No te ahiahi tonu nei I wehe atu ai te kapa ki Whangarei. Hei a popo ka tohua te aroa kapa. Hei reira hoki ka ketea, mena ka tohua e te kaiako e Jamie Joseph ngā toki o te kapa. Mena rānei ka huri ia ki te whakamā tautau I ngā hautipu a Maiangi, Scotty.
Kia ora rawa, te koe Irena, Irena Smith tērā me ngā whakamārama o te wā e te iwi mō te kapa futupōro Māori.